Federalismo de América. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi no kuri FM ku 104 n'ibice bitatu i Kigali, 93 n'ibice bitatu i Karongi. Aho muri Uganda mudukurikira kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura i Kisoro. Waishatu radio yacu voa.com n'urubuga musangaho biganiro byacu byose, naho kuri Facebook, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu. Igitondo cyiza nshuti, muduteze amatwi kuri mikro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru yo muri uyu mwanya. Mu mpera z'icyumweru dushoje hano i Washington, ambasade y'u Burundi yakoze ibirori byo kwizihiza imyaka 62 ishize mubonye ubwigenge. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika abajije ambasaderi igihe u Burundi buzafungurira imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika muri icyo gihugu.
Nizige yuko vuba akabaza aho kuba kari kageze gashobora gutora ibinyishu kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko nyine cyubahiro kuri ubucasha yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegenze.
Uyu ni ambasaderi Jean Bosco Barege uhagarariye u Burundi muri Amerika. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko yakuyeho burundu gahunda y'icyo gihugu yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda yarapfuye, ihambwa mbere y'uko itangira, ntigeze ibasha kubakumira. Niger, Mali na Burkina Faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishyashya, naho Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi kuri uyu wa mbere aragirira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burusiya kugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare muri Afurika y'Uburengerazuba aribyo Niger, Mali na Burkina Faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishya, bishimangira ko bitajenjetse mu gufatanya inzira yo gusohoka mu muryango w'ubukungu na politiki uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Uyu muryango wari umaze iminsi usaba ibihugu biyobowe igisirikare gusubira mu miyoborere ya demokarasi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu nama ya mbere y'umuryango mushya ibihugu byashinze biwita Alliance of Sahel States AES, cyangwa umuryango uhuza ibihugu byo muri Sahel. Isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibi bihugu ni ikimenyetso ko bifitanye ubufatanye bwa hafi muri aka karere ka Sahel yo hagati kazahajwe n'umutekano muke. Abasirikare bategeka ibi bihugu bitatu bafashe ubutegetsi hagati y'umwaka 2020 n'2023 bahise bahagarika ubufatanye n'ibihugu byo mu karere ndetse n'iby'Uburayi na Amerika. Perezida wa Niger Abdourahman Tiani yavuze ko iyi nama y'umuryango w'ibihugu byo muri Sahel ari umusaruro wo kwiyemeza n'ubushake ibihugu bisangiye wo kugarura ubusugire bwabyo. Gushyira umukono ku masezerano atangiza ihuriro rishya ry'ibi bihugu biremeza ku mugaragaro ko Niger, Mali na Burkina Faso bidashaka umuryango w'ubukungu na politiki wa CEDEAO uhuza ibihugu 15 byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Aya masezerano yashyizweho umukono hasigaye umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa CEDEAO wagumye kwingingira ibihugu kuwugarukamo baterane. Niger, Mali na Burkina Faso bishinja CEDEAO guteshuka ku mahame shingiro yigenga no kunanirwa guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abarwanyi b'abajihadiste. Mu kwezi kwa gatatu ibihugu uko ari bitatu byemeranyije gushyiraho ingabo bihuriyeho zo guhangana n'icyo kibazo kimaze guhitana abarirwa mu bihumbi no gukura mu byabo abagera kuri 3 million. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi kuri uyu wa mbere aragira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Ni uruzinduko rubaye muri iki gihe Burusiya bufitanye umubano n'Ubushinwa, Ubuhinde bufata nka mukeba. Abakurikiranira hafi bya politiki y'Ubuhinde baravuga ko muri uru ruzinduko Modi ateganya kugirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin kuwa kabiri, bizaba bigamije gukuraho urwikekwe ko umubano w'ibihugu bicuditse igihe kirekire wabarajemo kirogoya. Iyi nama bazagirana izabaye bwa mbere kuva Burusiya bwatera Ukraine. Ubuhinde bwirinze kwivanga muri iki kibazo, ntibwigeze bwamagana iyi intambara cyangwa ngo bwitabire ibihano ibihugu by'Uburayi na Amerika byafatiye Burusiya. Nubwo abakuru b'ibihugu by'Uburusiya n'Ubuhinde bagirana inama buri mwaka kuva mu mwaka 2000 bari batarongera guhura kuva Vladimir Putin asuye umurwa mukuru w'Ubuhinde mu mwaka 2021.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubufaransa, amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yitabiriye ku rugero ruri hejuru y'urw'amatora aheruka yo mu mwaka 2022. na matora ishyaka rya National Rally ritsimbaraye ku bya kera rishobora kugaragazamo ingufu gusa nubwo rishobora kubona intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora kutabona ubwiganze haramutse habuze ishyaka ribona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa bishobora kuba igihato ku butegetsi bwa Perezida Macron bigatiza umurindi imidugararo n'idindira ry'ibikorwa bya leta muri iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri mu bukungu mu bikoresha ifaranga ry'Uburayi Euro ishyaka National Rally riramutse ritsinze bwa bubaye ubwa mbere ishyaka ritsimbaraye ku bya kera rigiye ku buyobozi kuva mu ntambara y'isi ya kabiri mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusange kuri VOA radio yacu ukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere ku birori byo kwizihiza imyaka 62 y'ubwigenge bw'u Burundi yabereye hano i Washington DC mu mpera z'icyumweru dushoje ku cyicaro cy'ambasade y'u Burundi byitabiriwe n'abarundi baba muri Amerika ndetse n'abatumiwe baturuka mu bindi bihugu mugenzi wacu Horian Itangishaka yari yabyitabiriye yitwaje mikro ye ahurirayo na Jeff Campbell na Sarah Padula unyirije umuyobozi w'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabaramukije mwese, urakoze ambasaderi, nitwa Jeff Kempler, nshinzwe Burundi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Reka mfate uyu mwanya nshimira ambasaderi na madamu we n'abarundi baba mu mahanga bateguye ibirori byiza cyane. Nongere nkikaze abo dukorana mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ko yifatanyije natwe. Iki ni igikorwa gifite ibisobanuro bikomeye ku mubano u Burundi bufitanye na Amerika. Twiteze byinshi ku mubano uri hagati ya Amerika n'u Burundi.
Thank you Mr. Ambassador for your kind introduction.
Murakoze ambasaderi kuri iyo ndamutso y'urukundo. Nitwa Sarah Padula wo mu biro bijejwe Afrika akarere kari hagati y'umugabane abo twagendanye turi niteka kuba turi kumwe namwe kuri uno munsi aho u Burundi buri ko burahimbaza imyaka 62 bwikukiye ku bwanje biranezera cyane kubona ibihugu byo mpibifise amatariki yegeranye yo guhimbaza ukwikukira kwavyo nibihe bihambaye ku migenderanire hagati y'u Burundi na Amerika. Ambasaderi, turanejerejwe no kuba uheruka gushingwa aya mabanga yo guserukira leta yanyu ngaha muri Washington DC. Kandi turanezerewe kuba dufise umwambasaderi mushasha i Bujumbura. Nk'uko ambasaderi Peterson yabwiye umukuru w'igihugu cyanyu aciye imisi mi Kenya,
the United States government remains
leta ya Amerika yiteguriye gukorana na leta yanyu hamwe n'abanyagihugu u Burundi.
Auguste Burundi umuririmbyi azwi cyane mu Burundi no hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akunze kuririmba indirimbo zihayagiza imico kama y'igihugu cy'u Burundi. Uri hano kuri rino sango ryo guhimbaza ukwikukira ku Burundi ku nshuro ya 62 bisigura iki ku mujene nkawe yatumiwe kugira ngo ashobore kunezereza abantu ashobore kuririmbira abantu kuri rino sango ku munsi uhambaye nk'uyu bisigura iki kuri wewe?
Murakoze cyane ukibazo cyiza no kuvuga ko kundi imico nakaranga by'igihugu cyacu cyangwa ukunda Burundi bwacu n'ibintu nakuranye abeshi twagiye turakorana barabizi kuva kera gero bica bisigura yuko za ndoto zanje imba ndimwo mba ndiko ndakonda ndashaka kugira ngo menyekanishe imico nakaranga by'u Burundi cyamona ko rero ko n'igihugu cyangwa se abantu mu mico bitandukanye kwa babigomwe caba kabashaka kubifasha bifata rero ko ari ya nyishu y'ibyo ndiko ndashaka gushikako ndabibona ko ari Imana iri kirabikora ego.
Enone nk'ijambo nyamukuru ambasadere yashikirije mwajyakiriye gute nk'aba jeune bashobye kwitabara rino sango ijambo rya ambasadere mwajyakiriye gute?
Ah ijambo rya ambasadere yavuze neza cyane murabona ko uno munsi u Burundi bugeza handi kuko abajene cyangwa se ugwaruka mu Kirundi na kodi se duhabwa ijambo agaciro nagateka ivyo nico twe twarabuze kuva kera kugira ngo umujene ukomaze mu mico y'i Burundi bavuga yuko umujene n'umwana ariko bakiba ko ivyiyumviro bikomeye cyangwa se ivyiyumviro byogera kure biba mu bajene no munsi bari kwiga amashuri meza kwatembere ku bitandukanye no munsi w'ambasaderi kwavuze rya jambo byanezereye cyane nabonye ko ari kimwe mu nyishu twari dukeneye kuva kera yanyu twari dufite two tura taronga amazi yo kwimanuza n'atakaje gushimira Imana no gushimira igihugu cyacu cy'u Burundi
none kuri izo ngufu abajene twumva mu fise ni ivyiyumviro byinshi Nigiki nyamukuru mubona mushaka guterera haba ari mu barundi bari ngaha muri diaspora canke barundi bari mu gihugu kuri wewe ikikura gishinga kubijanye n'iterambere ry'igihugu cyo bari nkikihe mu Burundi abahanze
nkuko mundi mu mwabyumvise dukunda Burundi tubukundisha abandi ntidushaka gukunda ko abantu bashaka gukunda Burundi se twabanze kubukunda kubukunda nabwo hariho kubukorera no kubwamamaza ibyo bintu nabyo mu kubikora turakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu hano tugapagasa kubujya kuva kera abasogokuru barapagasa mariko bagatwara mu miryango no kuvana n'imbura umunsi je no banamfisa hano mfisa bakozi babiri na ukagira babiri undi babiri ubukeneye ko turavuga ejo na ya mbona kazuza y'igihugu tuzoyishika ko umugabo wifukishe mu diaspora nta gihugu na kimwe nzindi kiba cyateye imbere kitateje imbere n'abantu basotse igihugu bakajya gupagasa nibaza ko rero nitwa turi kumwe twese tukavyumva kumwe abarundi twese muri rusangi tukavyumva singomba ko duhuza umugambwe singomba ko duhuza ubwoko singomba ko duhuza intara mbwo duhuye ko turi abarundi igihugu ari cyacu twese ari umubyeyi wacu nibaza ko rero hagati y'ibyo ibintu bizogira neza cyane na cyane cyane twebugwaruka nico dusinguvu nyinshi zo kureba akahise tukagatiguramo kazoza hama tugahabwa umwanya nk'uko twahawe ivyumviro byacu bakavyumva ego
Auguste Burundi turagushimiye cyane kukanyu ha iradijwe rya Amerika
genzi wacu Oriane itanga ishaka aganira n'abamwe mu bitabiriye ibyo birori yaganiriye kandi na ambasaderi Jean Bosco barengi uhagarariye Burundi muri Amerika abanza kumubaza ijambo yabwiye abitabiriye ibyo birori na gahunda yo gufungura umurongo wa FM w'ijwi rya Amerika mu Burundi
mu gihugu cha Amerika aho ubusekizi bw'u Burundi ukorera aha ubuserukire Burundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu cha leta z'ubumwe za Amerika bahuriye kugira ngo duhimbaze umunsi u Burundi bumaze imyaka 62 buhabuje intahe yo kwikukira uwo munsi ukabusanzwe ahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko mwaka utashe rero wahimbajwe itariki imwe mu kakaru mu gihugu wacu hari ku munsi wa mbere mugabo kubera kugene ibintu by'akazi no bimeze n'ivyakunda ko tushatwe uhimbaza uwo munsi byiza twari kugira ngo abarundi bava hijya no hino bashobore kuba bari hano nico gituma twaciye tubishira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi ryo twashikirije nuko imyaka 60 irangiye Burundi buhabuje ntayo kwikukira ari ntambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku civugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri nuko igihugu kiba gifise umwidegembyo mu by'ubutunzi icyo rero nico civugo nyamukuru nico nanagarutse ko mu jambo nashikirije hanyuma ico nasaje gikomeye nasaje abarundi baba hano kubwambe na mbere twugira ubumwe tukabumwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegembyo mu bijanye n'ubutunzi ushoboke nabasaje yuko ivyo babona ivyo biga hano ivyo bafise hano ubwo bumenyi bo baronse baca kubushira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegembyo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushikirana kuri yambo na kazoza y'ibihumbi 240 2060 ya nyiricyoro mu kwigu cyacu cy'u Burundi
ego twabonye yuko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi nabo nyene mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo President Joe Biden iki kuri uno munsi bifatanyije namwe kuvyo muba mwaganiriye kuvyo muba mwifuza ku biro byabo
murakoze cyane nkuko mubivuze nanezerewe kuko nabo yabandukiye abantu babiri byampimbaye nkuko mubivuze ujejwe cegera tujejwe Afrika hamwe n'ujejwe u Burundi kwasabye cyane mbere twanahuriye ko nuko nkuko nabo nyine yabivuze u Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika twobandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yabivuze no mu ijambo kubyerekeye cyane cyane umuyaga nkuba kuko murazi umuyaga nkuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa Power Africa mu cyongereza niwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane kandi no mu Burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'urongoye iwacu no mu karere afise ibiri Nairobi nawe yari muri bibiro yari ya tutayiteka arahashika uwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane hamwe rero n'indi migambi nkuko mwumvise yabivuze ibyo bya malaria byo kugwanya malaria n'indi migambi itandukanye ibyo rero nibikogwa bitandukanye bikogwa na leta z'umwe za America kandi nubundi twasubiye gusaba yuko tworushizaho kubishira kingufu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyaga nkubu ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyaga nkubu kwi ico rero kinacho kikaba ari ikintu bari ko barakorera ko ndera aho mwumbwambi twifuza yuko mu myaka indwi igihugu cy'u Burundi cyoba kimaze gushika ku 70% y'umuyaga nkubu aho ndiko ndavuga na hari ya ruguru mu misozi wacu ruguru hari ho hose mbere n'umushikanganje arabe by'umuyaga nkuba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanye kandi kuko uwo mugambi nkuko nabivuze igihe ntanga makete kwa president Joe Biden yarawugarutse karabishimangira kandi numva ko biko biragenda neza
muri kino gihe uburundi buri koca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane kubijanye n'ibura gitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse
murakoze cyane nkuko mwivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi 5 muri amezi 5 ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu mareta tandukanye murazi uko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma nshitse hano nahuye bafise imigwi itandukanye rero nka bose nagerageje kuvugana na bamwe bamwe bose mu migwi yabo kandi twaraganiriye neza uburundi burafise ibibazo bitandukanye kandi uraje neza so burundi gusa ni bihugu bitandukanye muri Afrika hari iki kibazo cy'ukubura ari aho kubura kwa amadolari hanyuma ibihugu rero kurabitanganya ubutunzi ntibiba baracu kimwe rero ngarutse wacu bica bituma tubura ibintu bimwe bimwe nk'igitoro n'ibindi ico ni kibazo turiko turagwana naco kandi leta iri kiragenze uko ishoboye mugabo rero nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu nsaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe y'ukuraba ingenzi twoza turagerageza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cacu ico rero ni kintu no munsi ntoca mvuga ngo kizogenda uko mugabo ico nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi umwe dushobora kugishikako
ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambassadeur Barege tutababajije akabazo ka FM radijwi rya America mu gihugu hagati ntigisamirana mbegaho bahari intambwe yoba iri kirigwa kugira ngo ico kibazo gikemuke kugira ngo no mu Burundi hagati uretse muri America aho nyene no mu bindi bihugu ariko mu Burundi naho nyene radijwi rya America ishobore gusamirana
murakoze cyane jewe ico kibazo ndazi uko nka BBC ndazi gihe ntarava mu Burundi barigeze no kuza barakora ikiganiro nanyine ico bahera umukuru w'igihugu ico gihe nari nkijejwe ivyo kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ibiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha makuru ijya bita Conseil National de la Communication nizige yuko vuba akabaza aho kuba kari kagize gashobora gutora ibinyishu kugiranga iradiyo isubire kuvuga ko gene cyubahiro mukuru w'igucacu yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegenze kandi uvuga ko nkuko nabivuze na BBC baraje baratanga ikiganiro niho nari narabyibone nizige yuko rero ngirango vuba ijwi rya America bashobora kuvugana n'abajejwe ivyo kumenyesha makuru ngirango mu minsi itari myinshi kibazo bigatorera umuti
Ministri w'intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer yarayatangaje ko azavanaho Burundi umugambi utavugwaho rumwe wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Iki cyemezo ni kimwe mu bya mbere ubutegetsi bwe bufashe kuva yatsinda amatora. Ubutegetsi bw'abatsimbaraye ku bya kera asimbuye mu mwaka w'2022 bwari bwatangaje ko buzohereza mu Rwanda bimukira baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Buvuga ko iki gikorwa kizarangiza ibibazo by'abimukira baza muri icyo gihugu bakoresheje amato mato gusa nta mwimukira n'umwe woherejwe mu Rwanda kubera ko icyo cyemezo cyatambamiwe n'ubutabera bw'Ubwongereza. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru yakoze bwa mbere kuva abaye ministri w'intebe, Starmer yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda nta kimaze kuko niyikurikizwa yajyaga koherezayo abimukira babarirwa kuri 1% gusa bityo ikaba ntacyo yajyaga gufasha mu kubakumira.
aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntigeze ibasha kubakumira nimurebe umubare w'amaze kwinjira mu mezi atandatu arenga gato ya mbere y'umwaka ni umubare uruta w'ikindi gihe cyose ngiki kibazo dusigiwe n'abo dusimbuye ariko akazi karatangiye kandi tuzahindura ibintu vuba bishoboka
And we will deliver change as quickly as we can.
Stama yavuze ko hadashobora gukomeza icyo yise ibikorwa bigamije gushimisha rubanda bidafite icyo bikemura ku kibazo cyo gukumira bimukira. Ikibazo cyo guhagarika bimukira bambuka bava mu Bufaransa bakinja mu Bwongereza nicyo cyumvikanye cyane mu byumweru bitandatu byo kwiyamamariza umwanya wa minisitiri w'intebe mu Bwongereza. Mu gihe ababishyigikiye bavuga ko cyajyaga guca intege burundu abatwara abantu muri ubwo buryo, ababinenga bavuga ko gahunda yo kubohereza mu Rwanda ari iy'ubugome kandi itajyaga kugira icyo itanga. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwemeje ko uyu mugambi unyuranye n'amategeko rwavuze ko u Rwanda rudashobora gufatwa nk'igihugu gitekanye cyabakira bituma abaminisitiri basinya amasezerano mashya n'iki gihugu bahitisha n'itegeko ryemera kurenga kuri icyo cyemezo imiryango inyuranye y'uburenganzira bwa muntu yakemanze iyo mikorere yitambamira mu nkiko Leta y'Ubwongereza yamaze guha u Rwanda miliyoni 100 z'amapawundi agenewe gushakira amacumbi abimukire bagomba koherezwa no guhakaza abakozi bashinzwe gukora ibyerekeye kubakira. Aya mafaranga Ubwongereza ntibushobora kuzayasubizwa. Stama yavuze ko leta ye izashyiraho ingabo zishinzwe kurinda imipaka zizaba zigizwe n'abapolisi, abashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu n'abashinjacyaha bazakorana n'ibigo mpuzamahanga guhagarika abinjiza abantu mu buryo butemewe. Stama yatsinze amatora n'amajwi menshi mu mateka yavubaha y'Ubwongereza bituma wa minisitiri w'intebe ukomeye kurusha abandi bategetse Ubwongereza kuva igihe cya Tony Blair. Gusa ategerejwe n'ibibazo bitoroshye birimo guteza imbere imirimo ya leta no kuvugurura ubukungu bujegajega. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ku biro bye biri Downing Street, Stama yashubije ibibazo binyuranye abazwa kenshi kuri gahunda y'uko ateganya kuzubahiriza amasezerano ye yo gukemura ibibazo igihugu cye gifite n'igihe azabikorera. Usatanze ibisubizo bike ku byerekeye gahunda nyirizina afite ibyo bibazo. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyakomereze ku makuru y'imikino duhereye mu Burundi irushanwa ry'umukino wa basketball muri iki gihugu rihuza amakipe 8 ryatangiye ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje imikino yo mu ikubitiro amakipe 2 Urunani na Dynamo niyo yonyine yatsinze Desire Hatungimana
Abone bakunzi ba basketball bari bishikiye ku kibuga cy'ubushikiranganje bw'inkino mu gisagara cya Bujumbura kwirabira uko ihiganwa ry'uno mwaka rizoba ryifashe bano barashima uko imigwi yabo yiyubatse bafise icyizere ko bagiye kuzobona ihiganwa rikomeye cyane abakinnyi bamara kumenyerana
benshi bahora bakinira kuri tayukaye ariko kubagira umenyere izuba n'akantu ni ibintu bigoye urabona yuko abasanzwe bahasanzwe nibo bariko barigaragaza muri zino matche twizeye yuko n'amarokwe yacu azomenyera agaheza bakatwereka matche nziza cyane nubwo bariko batwereka nziza bazatwereka nziza risumba
twasi ukivyu turaryohewe abakinnyi ko tubazana mbere ndetse n'andi ma ekipe yahembe bakurukeza yarikomeje ariko arikomeza kugira nayo arabe ko hari intambwe yindi botera kugira nabo baze baserukire igihugu ubu rero turaryohewe abantu wese twasubiye ku mupira turabona duteramira simwe twasanga abantu bicaye ku mabarabara ubu tugenda ku kibuga cy'umupira nk'uko tukaraba Imana ishimwe
Kizigenza w'umugwi wa Dynamo Alvin Nziza aremeza ko aba barongoye baguza abakinnyi beza asaba abakunzi babo kubaba hafi ni mu gihe ku wa gatandatu w'inondwi dutanguye hazoca uwambaye hagati y'Urunani na Dynamo imigwi ikomeye kandi kirebana cyane
Nubwira ko abafana mu Rwanda nyabazana dushigikira inkino ziracari nyinshi ego Dynamo n'Urunani turazi yo bihuye ngene bari bimeze mugabo nibaza ko urukino rumwe rumwe rwose turutegura ukwago tukabanza tukitegura ahama abakunzi ba Dynamo bakabandanya baza kudushikira mu nkino zarizo zose
mu gihe abakinnyi n'abakunzi ba basketball babona ko bagiye kubona inkino zo kwego go hejuru Haragakiza Josué amenyereza umugwi wa Tigers nk'umuhinga aratubwira kabirya kiri higanwa ry'uno mwaka
kabijya muri uwo mwaka nuko tugiye kubona abakinyi benshi bakinye bare mu mwaka weze uravye nka effectif ya Dynamo ni effectif ya twaye muri bar uravye unana abakinyi azanye ana ko dufite abakinyi barenga 10 bakinye bar muri phase za nyuma uri nzubona abakinyi babiri batatu bakinye finale ya bar basket uru Burundi urona ko yagize ku rundi rwego go hejuru barazanizo experience baratuma twebwe bamenyereza nabi dukoresha ingufu nyinshi twongeza ubumenyi turatuma abana b'abarundi bacu bari kwaduza nivo cyane ko bashaka kuduga ku rugezo rurengeye ubwo bari bafize ko rwukina n'umuntu yakinye bar kumeze kose arakuduza indirectement
abo bakinye b'abanyamahanga uko biyongera ni ko inkino ziryoha ariko hari nabwo bwinshi butera impungenge bavuga ko abana b'abarundi umwanya wo gukina ugiye kuzoba muto cyane narirya atamubare ntarengwa uhari ku banyamahanga umenyereza haragakiza yabwijwe ijya America ko wewe atampungenge abibonamwo
ibaza kwigikorwa kinini gihagaze ku bamenyereza abana tababaye hafi turashobora gutakaza equipe nationale umva hore nini yaba coach okumenya ati umwanda mukeneye dapetu nibo bana dufise bigihugu niyo bana izo equipe abantu bakira ko maraforo ya 3 mois makabusanga ya 3 mois 4 mois ariko pepe niye turayikeneye nahi waje nibaza ko je nk'umumenyereza nta mwana nk'uyo nota hasi aho ndamudugiriza hamwe n'abandi ko manzi ko ari bo amfitiye equipe mu minwe
imigwi yose uko ari 8 izo kina inkino 14 ine ya mbere iki kina inkino za kamarampaka ubaye wa mbere aserukira Burundi muri Basketball Africa League BAL Desire Tunyimana Kigali ijwi rya America
makuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda aho ikipe ya APRFC iri Dar es Salaam muri Tanzania aho yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa Jean-Claude Munyandinda arakomeza
iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ku ikubitiro izacakirana na Singida Black Stars yo muri Tanzania uyu mukino uteganyijwe mu ijoro ryejo kwa kabiri APRFC izakurikizaho ikipe ya El Merrikh Bentou yo muri Sudani y'Epfo kwa gatanu iki cyumweru umukino wa gatatu ano wa nyuma mu itsinda uzahuza APRFC na Villa Sports Club yo muri Uganda kwa mbere y'icyumweru gitaha muri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup rizatangirejo kwa kabiri amakipe 12 ni yazahatana agabanyije mu matsinda atatu itsinda rya mbere rigizwe na Coastal Union yo Tanzania, Al-Wadi yo muri Sudani, JKU yo mu birwa bya Zanzibar, na Dekaheda FC yo muri Somalia. Amakipe ane yo mu itsinda rya kabiri ni Al-Hilal yo muri Sudani, Gor Mahia yo muri Kenya, Red Arrows yo muri Zambia na Telecom FC yo muri Djibouti. Mu itsinda rya gatatu dusangamo APR FC yo mu Rwanda, Villa Sports Club yo muri Uganda, Singida Black Stars yo muri Tanzania na El Merrikh Bentou yo muri Sudani y'Epfo. Ikipe izabiye mbere muri buri tsinda kongeraho ikipe ya kabiri izaba yitwaye neza mu matsinda yose kwa atatu zizahita zibona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza amakipe 16 niyo yagombaga kwitabira iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup ariko atanu muri yo yahise asezera igitaraganya ayo makipe yikuye mu rushanwa ritaranatangira ni Simba Sports Club Young Africans na Azam FC zo muri Tanzania Vitalo FC mu Burundi na Tupisa Mazembe yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tukiri mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda yashyizwe mu itsinda rya kane mu matsinda 12 yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu muri Maroc muri tombora yabaye Mumera z'icyumweru gishize i Johannesburg muri Afrika y'Epfo amavubi yisanze hamwe na Nigeria, Libya na Benin umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru aratubwira ingano y'amahirwe y'ikipe y'u Rwanda yo kuba yakwambuka itsinda ryayo igatsindira kujya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu ku nshuro ya kabiri
ni umwanya mwiza wo kugira ngo bafate bicare barebe yaba Nigeria tuzakina cyangwa se twara na kinye hari imikino twagiye dukina nayo Benin turasanganywe nkaba navuga rero yuko ari umwanya mwiza wo kugira ngo basubiremo barebe imikino bagiye bakina ibashe kugira icyo ibigisha babashe kurera bashobora kuboneka muri ebyiri za mbere kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Nigeria niyo ya nyuma mu gushaka tike gikombe cye muri iryo tsinda turimo kandi turi kumwe nayo nubwo tutarahura nayo ariko nayo ifite target yo kuvuga iti kuko amavubi tutayavana amanota gusa ni urugamba
iki gikombe cya 35 cy'ibihugu mu mpira w'amaguru kizakinirwa muri Maroc kuva mu mpera z'umwaka utaha 2025 kugeza mu ntangiriro z'umwaka 2026 amakipe y'ibihugu 24 niyo azaseruka ni ukuvuga amakipe azaba yaje mu myanya ibiri ya mbere mu matsinda yose uko ari 12 Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali
Nshuti muduteza matwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya naha tuyasoreje mbashimiye ko mwahisemo radijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma nirirwa mahoro n'amahirwe.